ngesikhathi sidedele ubaba uIshwa abe namazwi isikole umsethu baba uIshwa uzoshayela baba umntaka amen
amandla
Unyazile Zulu Mathabizolo Sanzi Mthunga Mashiya Mase Inkosi wase Ebuhleni Inkosi wase izwe lonke Sijabula namhlanje sigubha insuku ka uthingo lwenkosazana Sikade kufika ngane lapha gibisile Mhlanga 2002 Lapha gibisile sikade hlangana na uthingo lwenkosazana na ubaba Swami Sisuka kute nama Nazareth In 2002 sikade hlangana na baba uthingo lwenkosazana Enumfundisi wami uSwami akhile idamu ngababathisa abantu lapha enelisiwe naye ebuhleni futhi wakhile isowing center lapho ebuhleni Ensihlalile kakhulu na uthingo lwenkosazana Namhlanje sehamba na vele uthingo lwenkosazana Unyazile Zulu futhi sikhumbula amakhosi onke lokwaphelakelela uthingo lwenkosazana basebenzile kakhulu futhi onke manazaretha abashumayeli mvangeli mkhokheli basebenzile kakhulu siyahlonipha kakhulu futhi namhlanje sibonga imeya wasemzini yathi ukhona ubaba mtaka umsuku unkulu ngesikhathi sibeka muva vele siyabona unkulunkulu vele uhamba phambili futhi namhlanje sihamba na dokotela Jayshree Jibout Jayshree Jibout usukile Johannesburg namhlanje ngafika la and on this birthday of uthingo lwenkosazana Jayshree Jibout will offer services for all the elderly people who cannot hear and onke muntu uphethe inkinga na indlebe idokotela uzosiza mahala abe yathanda unyazi kakhulu sukumisa umama udokotela Jayshree sanoma ban uphethe inkinga yendlebe banle hamba tuzalo udokotela Siyabonga umndeni kaUnyazile Zulu Gogo Mthunga naumndeni bamsomi namhlanje sigade khumbula ikolo amathalenta ayinkulu uthintile emhliziyo namhlanje ngoba siyakhumbula uthinga lonkosazana Siya uthi happy birthday. Happy birthday. Vele uNyazile Zulu ufana uju. Vele mnandi kanje. Halala uNyazile Zulu halala. Halala uNyazile Zulu halala. Mthunga. Mashiya Mase. Mathabizolo. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, but...